ngekwemthetho maswati lamahle njengoba lona ngumbukiso lomcowa even leswatini ngumbukiso lapho khona bosamabhizinisi bakhona kushiyela nalugwayi etinhlangothini letehlukene nitawukhumbula neyathi ivela ke maswati lamahle njengoba kungena yona ingwenyama khona enkundleni nesivele sesivele sikanekusile sesivele sivakalisa ngayo inhlokomalo njabulo nene bengosihlenhle njengoba imbube yemhlaba ingena ekhathe enkundleni maswati lamahleke asesichubekeni sibone khona enkundleni kusakungena sona silo semhlaba
bayethe wenu waphakathi bayethe wenu waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi Your Majesty Ingwenyama Your Majesty Indlovukazi Sigodlo Banfa Bengosi, Bobabe Tikulu, Ndunangulu, Lichachi Lelkulu, Gangwane, Lisegela, Landunangulu, Emabandla Egwelulega, Tinfuna Tembuso, Tivagashi, Tengwenyama, Letiketsegile, Letikona Lamutla, Sivesonge, Sengwenyama, Lamutla, Siloskulu, Sinenfogoto, Lengulu, Sisivesako, Kubala, Eswatini, International Trade Fair 2023. Siloskulu, Singaga, Kubegi, Gakulu, Nelutla, Lue, Ngwenyama, Lamutla, Besingacela kuthi ingwenyama isivumele sivule ngemthandazo. As we